Ya. Inenge mphela madoda abafisi. Nayo tirsho boys ngolaini yonke iphelela ngisho ikhangakha nayo phima sole yafakazela. Nayo malume commander ashofala phandombolweni ngisho step 28 ryabazwaba. Nayo the fans. Nayo general Scott. Nayo munyeda. Sheso wena.
Bamba.
Nayo shuku. Nayo stawa. Nayo shuku.
Come on.